Ngiyanibingelela futhi sengibuyile kule video sizobuka indaba yokuwasha izandla. Nizwile isikhathi esiningi bekukhulunywa njalo nge-COVID-19 or i-coronavirus. Wonke umuntu ugcizelela ekutheni fanele sigcine izandla zethu zihlanzekile. Why? Because ukungcola okuningi kuhlala ezandleni ngoba sithinta ebusweni, sithinta iy'nwele, sithinta amakhala, sithinta amatafula, sithinta ama-trolley, ey'tolo, everywhere la sithinta khona kungcolile. So kusemqoka ukuthi izandla zethu sihlale siyiklina ngaso sonke isikhathi. Size sigcizelele ukuthi zama ukuthi njalo ngo-20 minutes uyiklini izandla zakho. If izandla zakho zingcolile lokho kubonakalayo, kunenhlabathi, kunegazi, kunezinto oyibonayo ukuthi nje zidinga ukuwashwa ezandleni, ngicela usebenzise amanzi nensipho. If kungenakho ukungcola, zika nje izandla zakho. And usuphelile 20 minutes ungayiwashile, thatha leya hand rub gel yakho ozenzele yona enganibonisa yona kuma video adlule, squeeze esandleni, uhlikihle, uyilinde leyo gel ize yome ezandleni. Ngiyamcela guys, ningasebenzisi ualcohol lo othenge chemist, usebenzise njengobunjalo ngoba usushaya uvalo ukuthi nje ubona ungathi ne-glycerin ne-aloe vera gel akuzokusebenza kahle. Kuyasebenza. Into eyenzakalayo musebenzisa u-alcohol wodwa, u-alcohol uyomisa ngokwemvelo, uyadrayisha la ungena khona. So zizo-crack izandla zakho, ugcine usuneyilonda, ugcine usungenwa amagciwane nakulezo yilonda. Busuthola okunye ukugula obungakulindele okungasesi yi-corona, mhlawumbe osekwenye into ezobulisa izandla zakho. So kuvikeleni ukuthi nisebenzise u-alcohol ezandleni o-pure. Mixani lo alcohol no oil nale aloe vera gel njengoba besicelile ukuze izandla zenu zithambe zibe soft ngaso sonke isikhathi. So sithi ke as izandla zakho njalo emva kwemizuzu engamashumi amabili, every 20 minutes you need to be cleaning your hands ukuze sibe sure ukuthi ayigcwele amagciwane. Ngamkhuthaza ukuthi uma umuntu ofaka ama-ring akhiphe njengoba nami ngizoyikhiphe yami. Muwasha, because muwasha izandla, lokhu kungcola okugezayo kuzongena phakathi kwe-ring nomunwe kuhlale khona. Wena ungacabanga ukuthi seziklini izandla kanti ukungcola kuhambile kwayongena kula ma-ring owafaka ezandleni. So susa ama-ring. Muwumuntu ofaka i-cutex or nail polish, if ikrekile leyo nail polish isuse ezandleni zakho ngoba nayo izongenisa ukungcola la ikrekhe khona, azokwazi amagciwane ukuthi athole indlela yokungena emnweni wakho ayihlalele khona isikhathi eside. So clean inzipho zakho, susa leyo nail polish if ikrekhile. Kufanele kube yi-nail polish e-fresh, esa-intact, engenalutho. Ama-ring siyawakhipha. So muzowasha izandla, siyakhuthaza ukuthi iba nensipho. Any soap, mina ngine-liquid soap, kodwa noma yiyiphi insipho nayo endlini sebenzisa yona, whether ile nsipho eyikhekhe or insipho le ewuketshezi eyamanzi. So mina ngizosebenzisa i-liquid soap. Squeeza leyo nsipho esandleni sakho, uvule amanzi futhi ukumanzisa izandla, uhlikihle insipho ezandleni kanje. Senzele ukugcoba isandla sonke ngensipho bese siyaqala siyageza. Hamba ngomunwe ukuze wenze sure ukuthi naphakathi kweminwe kugezekile izandla. Bese kuba yile part engcolayo yezandla, ungene nakuyo uyigeze kanje, uphinde uye kwesinye isandla wenze njengoba ngenza, uphinde nakhona ugeze le ndawo between your thumb and index finger. Iyangcola kakhulu ngoba inama-creases le ndawo, hlikihla kakhulu kuyona. Usuqedile lokho, uyahlikihla futhi insipho yakho, usungena kwi-back yesandla sakho ngemuva esandleni, usuya phakathi neminwe futhi uyarabha. Uyahlikihla, uyahlikihla insipho, uye nakwelisa esinye isandla nakhona uyahlikihla insipho. Okay. Busu uyabuyisa, mune brush lenzipho, cleaner nge-brush lenzipho as into yokuqala osukwini muwenza muwasha izandla zakho kokuqala uvuka ekuseni. Cleaner lezo yinzipho ngododi. Noma kade usebenzisa izandla endaweni engcolile, zama ukuthola i-brush. Ungaba i-brush elisho olithengile or i-toothbrush endala engasasebenzi, ibilisi uyisebenzise uku-clean inzipho zakho. So usungena uwasha izandla kanje, wabuza ukuthi kuqineke nasenzisheni. Okay, ukline nala phakathi nendawo lendawo eqinile kuyiyona ehlala ibambelela yonke indawo, ibamba yonke into. Sifuna suke wonke amagciwane kulezo yindawo. And as ujwayele ukuwasha izandla kuzoba lula, akubi kakhulu kanje ukuthi sekufanele ngikhumbule ukuthi emva kwesandla phakathi kweminwe. At the end esikujabulelayo ukuthi uma uyiwashile lezo zandla zakho, so ngoba sithi ziwashe for 20 seconds every 20 minutes. Uma ungasakhumbula ukuthi ubuqale nini, ungabeka i-timer yakho musa umuntu ofuna ukuyijwayeza ukuthi 20 seconds uphela nini. Then sengiwashile izandla zami, sengiyarinsa ngamanzi ahambayo. Siyakukhuthaza ukuthola amanzi ahambayo, hhayi amanzi ami ndawonye, ukuze wenze sure ukuthi awulokhu urinsa izandla ngamanzi angcolile agcwelele amagciwane obuwasusa ezandleni. Sengiqedile ukuwasha izandla, sengiyayisula zize zome. At this stage munya into yokugcoba izandla, gcoba ngoba ufuna izandla zakho yisale zome kakhulu zize yiqine i-crack. Mina ngenhlanhla le nsipho engiyisebenzayo insipho ithenga vele ifakwe o-oil phakathi, so njengamanje zithambe kamnandi, asikho isidingo sokuthi ngigcobe anything, sekuwukuthi angihambe ngiyosebenza le nto ebengivele ngifuna ukuyenza. Ngiyabonga, sibonane ngokulandelayo.